ndifuza ko hova umurundi natabajeyo nsesema basi mu myaka ibiri imbere hakabaho umurundi cyangwa umurundi kazi akorana ko agira ko rabo mu Nigeria muri film icyo kintu basi ukuntu
je urakigwa uragifitiye inyota
mana nokuri kurazi urya mu type John Kate mufise nk'impano mufise nk'ikiraro ugera arashaka kudushikana handi hantu twe tukiri hasi adodoye urumva adodoye ari umwe azogera n'abandi babiri babaru
wala trebye si wowe wenyine urumva ntiyokina
wenyine
azona bakora abatrabi wasize nga
urumva petit tapet usanga natwe turashikiriwe seri icirore ni ndende gose sino nzi ahitangurira
ariko iherera nawe pawe ntahutse
nahonze ibiri ndani navyo mu mwanya ni banga gusa mardi episode ya mbere izosohoka ndabinginze
kuwa kabiri episode ya mbere asohoka
kuwa kabiri windi utangu
wajuje kabisa
episode ya mbere izosohoka nukuri ndabatumire ntizobarambira ndabatumire kutoza kuyiraba iki tapeti muzoza muratahura icyo twashatse kuvuga ikirore icyaricyo ikirore si ukuvuga ngo ni rugya ruyo nko kuri kurabivuga rugya ruyo uri kuraguhira abamwe ubona image yawe ariko ushobora no kuba iyo maji uri kurabona atari yo nyayo
This is Flash TV we shine to progress
turabakengurukiye cyane bakunzi ba Flash TV 257 aho muri hose kurukundo mukomeje kutwereka na ntajyo uko bukeye uko bwije mukubana natwe kwifadikanya natwe mu gutanga ibyiyumviro no mukutuba hagufi cyane cyane ko byose tubikora kubwo inyungu zacu ino ni Flash TV 257 nitwa Ndikuriyo Alliance de Sante sanubwa Dr. Vlove aka Diho ikumwe n'umusore adufasha kubahereza amasanamu y'akarore nk'ayo muri ko murabona yitwa Plans Keys so bwa mbere twakiriye uno muntu nawe mubana sa neza kuri screen ibintu byo muri fresh abari fresh n'umundi uko tuza n'abantu bari fresh haba uburyo baboneka byumviro byabo n'ibikorwa baba ariko barakora uwo yitwa Yvette Diamant umuntu waherutse kubahereza filme yitwa La Jeunesse Perdue filme muri ko murakunda cyane kwa nayibahaye turanamuzana none tumorganye ubugira kabiri ni nyuma yuko bidatevye yamaze no kuba kubita yindi movie nayo nyine ubona yuko yagaze neza si niyo yonyine yamaze no gutangaza coming soon bivuze yuko umukobwa ari mu kazi yaje yiteguye hasi hejuru urakwakiriye wewe uri mu kazi kadasanzwe muri urundi wudu
urakoze cyane
urundi wudu urazi cyaricyo niki
wediko
urundi wudu na kazina turiko turabatiza ino industry nkuko ari za Nollywood nkuko zari hari za Bollywood za Bollywood impamvu kwandagaza ko ndagakekeranye nuko hari abandi bantu bakavata inyabo ntabwo twayita Bollywood nitura neza izina rikwiye kuri kuno industry mugabo bikoga bizogenda bigwira abantu bakanabihuriza ko tuzoronka izina no industry yitwa gusa je nkunda kwita urundi uzoshaka kunyomoza zozane irindi giwiwe cyangwa umva yo nshigikira ze yunge nanje ino film tuyibatize uko nyene Yvette Diamant umeze neza
meze neza adiko
Diamant kabisa kwari dukumburanye
baramuhumbuye
kwari tugukumbuye kandi je numva uvuze ngo narinda gukumbuye burya ntaba ari jewe gusa uvuze diko cyangwa fresh ntacho ibiri mugihe abantu baturi inyuma badukurikiranye batoba bahari urya rero jewe ijwi ryanje mandi ko ndavugana n'abandi bantu benshi bisikura ngo nabafana muri rusange bari bagukumbuye baramutse
ndabaramukije cyane abakunzi ba Flash TV nange nari ndabakumbuye
akajambo canke akantu jubatekereye naka ese kutayagisha abafana bazo mbashaka kubabwira ati nukuri nimaze igihe nimba nk'ubu nk'akarorero waheruka hano ufise imbanya yabwete kujya nari nibarutse nibaruka umuhungu bakunzi banje beza ati cyaheruka na mfise akaparisero ndiko ndakubaka ereka bamwibwira abafana banyu babamenye
okay hama twaheruka ngaha je naheruka ngaha arahetse indwi zibiri
yego arahetse nk'indwi zibiri
ndiko ndakora filme yitwa Jeunesse Perdue ubu rero nkaba nabazaniye iyindi yitwa Derrière le nuage
Derrière le nuage Derrière le nuage
hariho n'iyindi rero ndimo kwibaruka byenti iravuka
شاو سيكاي بريكورا بيارا إنايك
أمازي شانا ناكوير
جيو بمبونا مينغا ديو مون دي بابي تانغو كوبيارا كي جامبر نيكو بابي تا هالي هاكو جي
إيه زو أفو كابيان توريرو إيه إتشيرو لي سيليز
إتشيرو لي مغامزانو كوي تانغاز كونغا بينا كونا بانينا كافايا سوهوز
إيه كافايا سوهوز تزوهرا توي تانغا ماردي فاندريد كابيلي موند
واو
باشا نخلي زو بيجوش أشان
زو بيجوش urabyumva mvuga mwenye nuko yemeza ate ba
ha utazo yikurikira nazo waho
sorry hari akantu ntumvise neza ngo muzaza muri tanga kabiri mundo
eh
wow ni innovation muzanye ibintu bidasanzwe hano
iko nyira irifa ko dukora tukibato
wow
turi mu kazi kwese
nibutse filime ubujya kugira umuntu atore na episode imwe we nkaza numva mugire muze murabakubita episode zibiri mundo muzobishobora muzobishobora
tuzogerageza
eh ee pia musiba yitege pia musije mbone giteye ubwoba abantu bamaze mu imyaka bino bintu byo gusohora kabiri mundu byarabana ni simbo se numva ngo byarabana ni mugabo benshi baba barabigerageje bikanga zino nguvu uri kora zikura
diko inguvu nyene zifa kuri impuwe muyera namwe bwenyera abafana mudukurikirana n'abadutera intege kandi bigikunze gukora ukora gen bikunze kandi bizokunda diko tuzozi baha frame kabiri mu nda
kabisa wizerera muri mpamu yera wizerera muri mpamu yera I mean harabantu usanga mu gukora kwabo avuga ngo ndizera imana of course mugabo ati ndabanza nkora igikorwa ntiheri ntambwe kigira hantu kigeze hanyuma wa mpwemo araza kuza nyene nk'umwitsa canke umwunganiza aza kunganira igikorwa cyawe wowe utanguza mpwemo yari igikorwa kigakurikira canke ubanza igikorwa mpwemo akakirongora
ubwa mbere bwobwo mpwemo yera akigutije amagara ukivyo uko kumva birakunze mpwemo yari biguhaye shasa ya mbere yo gukora ucukora igikorwa hanyuma rero nayo ikaza kukunganira igahezagira ca gikorwa
mpwemo yera nibukije shaka karirimba ndi gukunda bino n'uzuva
dikora zikuririmba
since
rogira rupera kwigisha
nabyo nzobwira rupera shanye nimba nawe bize
uka mwana sha
uramukunda
kose
eh
cyane nuko ibintu byakoririmba byarani
cha mugabo rero bijya ngo n'abafana b'umuziki mwino missing harayihendirimba amakuru gusa atari meza ngo nubuge indirimbo ya Diwana abantu bose bayikunda utayikunda mana yawe cyangwa waramufuhiye hari ukuntu umuntu akora ikintu gikaze kandi mutere muri domaine imwe ukamenga uwo mufuhira ati none
ararenze
ibyo bintu umenganije ni kuba nabikoze bigakubita nka kujya
gusa ishashi
Diwana mufitiga
Diwana ndamukunda vraiment cyane ndi muri groupe yiwe y'abafana
eh
umve ngo Diwana nta kintu asohora sindakirabe kandi ndamuba mbere gusa nyene
sitaki
sitaki ndayikunda di
gusa
ari indi yanyemeje mana yanje ananipenda yamoni ya friend
urayikunda
ndyamne ni ananipenda mvyutse arana je misio nta masaha abiri ahera kuri YouTube nta ko ndayumviriza
oya rafiki yako
sinzi bya fudge
atamume wako atamume wako
ananipenda
big manager salute turamutse umuntu yitwa manager umwe mu bantu ariko yakoreye ukoga bidasanzwe je niko ndamwita umwe mu bagabo bafite ijambo rinini muri BMC BMC twibutse mu majambo yose ni ama so yaranjara
Blessing Movie Company
Blessing Movie Company kabisa
hebo ndabibutsa yuko abakunzi ba Fresh TV na ba BMC muje mugure udupira
uravuze udupira kwa BMC
size yo sushaka
uko ivura umwana mu bibazo buryo baje kuraho umenya makoro na cameraman ariko manone ubi bintu ni matatu ntuje witwaje n'udupira tubiri
oya cameraman nawe ngiratoza na
mara utanangabiye nogura
eh ndiko burahari
kandi je ntegereza kwanza ndahinduye ntuzu ngabire Jenge ne kuba karorero ngure.
Ugure.
Ngantu tuzimbe.
Oya ntu tuzimbe. Kugirango tuzimbe. Kandi turi mu babara abiri gusa. Noir na blanc.
Je préfère noir. Ndakunda noir gusumba blanc.
We.
Na blanc ndayikunda mugaba noir zimbere. Sinzi mpamvu. Ubona umuntu yakambaye nyene kaba ari ukundi kuntu
kaba. Abantu benshi barakunda noir mugabo.
Eh. Weze ko ndayikunda nirabura. Yo kaba yari ukunda noir je nkundi bye.
Agafira urasi defodi.
Eh, uri komera tudandaza gute? Cyangwa igiciro ni inbox.
Oya, genda bivugira 30,000. simenshi ibintu byose byarabaye nabi twa byaradutse
abantu mwitwaze abantu bo bavumva kantu kose nkeka namazi yo kumugezi umusabye ati mpamazi ngo yo kae ngo ashango ibintu byo ngo ntutse yuko bya ariko
simenshi ariko ku muntu aba yashatse ku kukambara
ariko gusa nkaje nagiye aho dukorerwa nkaraba gusa processes bikora kugira umuntu ashire korogo byonyene
rogo iratsi
kuri ndi mu boko ameze yo kibihumbi 30 besha ibihumbi 30 ubu namwe bwe musoma ni biro bingahe by'umuceri hajye
ikiro kimwe
byinshi ni bitanu
umuceri usanzwe ni 4000 desa cyangwa 5
oyo wetangwa mu Tanzania umwe uhumura kubi
6000
ndakugira uko mu bihumbi 30 ni biro bitanu bihakwa kudakwira
kudakwira 30000 ugiye kuyasumisha utataka inutahana ariko umupiruzo wambara umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka
aho naho nyina kanyama uba wakirengeje kubera ikiro ejo bundi naragiye gusoma mu
ugiye gusoma kidi kunyamunya
sina ninda imenyereye zizubye nagiye kwisana reka naje no munsi nsume hari muri iyi minsi mikuru nsanga ikiro cy'inyama cyari kwa menga 25 narakanguza ninagiye mfisa makuru yuko cyoba kikugwa nka 12 kombe sinaheruka ku isoko numva ngo venisinge ti mana yanjye ngaha ndasomera umugore koko nimba ndanamufise
ikintu gusa ubu kibuna na banyacha
atabwe kubona ndasomera umugore ndabishobore mama we acaza rajye nyamunyama
rega diko suzo musumira we
akabenza gahe
aho ngira zo
azi ni ninde wundi wasomera umugore wa
diko no umugore nima kuguma umusumira wewe nta ntabakora
eka je umugore n'ubwo yokora azokora amafaranga yigurira impuzu n'utundi tuntu mugabe ibintu ikintu carasi buje erwa umugabo aranaryoha ugari karatanga ikintu cyo kirasi iyi mugabe nta rasio je sinkunda rya marasi uzamva gura umunsi umuntu ngo azana gashashe mu ntoki no kugura igisenka n'icumuceri mu Tanzania nkubite mu nzu no kugura ubugari bw'ibigori nibwo nkunda cyane gusumba ndabukubite mu nzu ati mugihe naho wo bufisa yo ikirokiro utambaza
aho bishabivana na Joveni uronka amashwere
voilà
gashugira stock
ese cyangwa ubu ninde nsabaga bose ubuye kuri 50 by'umuceri ngo atereye mu nzu
gusa diko stock nyine ndarega naho gufite stock urasuma
ibitunguru
tomate ibintu bifa n'ingagura bisuma ku ruhande
utuntu tw'uturungorungo
n'amata y'umwana uzozura yasuma na pampers
ndaririwe n'ibintu bikatse bakunze ba fresh munsengere n'ivyoroshe so iver kwaherukana rero shatu yakakuri mu vyawe yari yasohotse ikiganiro cyo narabonye abantu benshi baragukeje ubone ko abantu bari kwishimira ariko ndashaka kumenya ngo filime yari ikinishasha igikorwa cawe duhere ku cambere ubona hanze abantu bacakiriye gute
filime ya mbere shasha nahereye ko la jeunesse perdue nokuri barayikunze iko urenze ubona filme igeze muri wika muri 3 semaines ari kya mbere
ku muntu twakwita ngo mwapu kame ane padiro mu underground ko iryo jambo sigize
nokuri je ndashima imana gusa iya kabiri derrière ni waje vraiment amoyende barabe baduza gatege
mugana nayo ntarenga ife ndavye haize misi haize
desomen
as a desomen desomen byerekana yuko as a desomen ntabwo irikiragira umuvuduko nk'iriya ya mbere ubwo iya mbere nti mwari mwayiryoheje cyane gusumba iye dahiere ni
oya wanashaka jewe ari nka jewe ni hitiyemo
wahita mwiya kabiri
iriya ni wagira ryose cyane iraryoshe irimo amavuma irimo
action
ego action
kwera abantu burya action ari abantu ubwira ngo action akibaza ngo nibyo bivuze guterana ingomo akibaza ngo ni Alan Solo no si buri gihe ari action ari love story usanga mugabo harimo ama action iyi ntuze dahere ni waje ari mu cyuntu to ama action
ego frame iragashe sana
iragashe cyane ubaza ngo birapfira he hatuma iteriki irakubita cyane nk'iyambere kandi abantu bari bakumeye byasaba ngo ukindi gikorwa gikurikiye
agikunde cyane nangire barayira barayiriko barayira ariko sigo ese ahubwo rije urazi aho nibaza byo bavyara abagore barayira abantu bayiheza ni ndende hariho nabantu bage barasanga ni box basaba ngo dukore seri ngo zire barazira baba ka bivanye peut-être numwe nyacanke connection ikacika bikazunguruka bagaca bayiraza hari gihe buke bataronka kandi kanya gusura kuyiraba gasanga ntiriki raduga cyane nico kibazo cyangwa cyahabaye cyuko yari ndende gose ariko ubundi ho barayikunze kandi
nanje kukabe nka ko kare narungurutse ahantu ndabona abantu bavuze ngo ngwino filime ngo yobicamwe ngo yobayicamwe kabiri
yego
yo muyicamwe kabiri none mukazana part 1 na part 2 mwe mu muri programme zanyu nka BMC cyangwa mwashaka full movie ihere bo ize kuzifatanya idaciyemwe bice
twa twashaka izifatanye ariko ikirarenza umwanya ko je nase pedi ya Marisa igana ya Marisa ni 140 ariko nuko uri umuntu akunda movie nta mpamvu nimo yo murambira afite connection ntirambira nyiragyoshe cyane najira ngyohera kandi narayikinyemwo
Isenye ni nkiyako za filme igiye ko. Urafata kanya nawe ukayiraba kujya kwa bafana mbere ukabona yihetse.
Ndayiraba gusa aho usanga natwenze nkuko ndi bya bintu nije nabikose.
Eh. Aje usanga bagukweka urira uririra hasi.
Eh iya filme narababaye diko.
Eh muri shooting. Filme
zarabaye bya vrai. Hamwe sene. Sene bankubita inkoni.
Nga. Barayikoma chef da nyavye. Ana yanje.
Niko nuko narababaye.
Agirana abe nuko none
oya ni bon tuba turi mu kazi
hamwe nyena gukubita inkona ifimbi kabe nta buryo yo kugirisha none basa kamera nk'ukojeje ko hama abajejwe ubuhinga bakaherekana ko yikukubise
oya ivyo navyo mva tuba turi ko turagorana
yewe
none naho abagukunde ko ntavunise n'ubu ndakomeye gusaba
n'umwe bosanga haraje kwimiramo gashaho
oya
ugasanga
asa neza
ni tongo rya mutama
kandi twakoma turi ko turakora ibintu vya fake di oya rega dutera twevuri ibintu vya kuvuga ngo muri montage bazoca babigira uko
no kuvuga mwebwe mushaka ni nko kugabaniriza akazi umumontere umuntu azobimonte umva ntari ndegucoka cyane kandi hari ubujyo kuri tere mwari kuza bimwe bimwe mwabyihinyanyuriye
ubujyo bwa mbere twe tuba dushaka no gukora ibintu tugabanye ibintu gufakinga dukore impe de realite yari realite frame iga filme no kuri ni filme nakoze nagize amelioration gusumba ijya jeunesse perd je sene nyinshi nakoze ti wanje frame naravyumva makomenga ni realite namaze dejuru ntikoma ukugura
okay
hama kibazo cyahabaye nuko urumva abaye ndende ariko bazoza uwayiraje wese ndabasabye azogenda ahere handi agera asubira yira
Jemba nana yibahaye sinze ko batari ko barayibona hano hasi niyo komite mbetangura ugende mushigikire mushiki wacu nimba mubona koko iyo umuntu ari karitanga filimi iraruhisha nibaza ko ari no mu bantu bake basohoye ibikorwa nk'ibyo ari karasohora bakabikurikiranya n'ingoga umuroho umuntu agira ubona yuko Ivete ari karitanga kabisa umwe mu bantu by the way ubona ko baje banahagaze neza muri movie ari uryo mba mbona uri sharp no mu buryo buri physique mbona uje wa Kenya yenye na taburo fata narabyo nk'uno muso buryo bayambaye ari smart sana imwe byo gukindagiza amenga umuntu avuze ngo he no kwiruka byogorana ibete si ibintu byiyo kandi mpamvu mbana nakavuze no kubera ko ico bita character body cyangwa muonekano wa mtu uburyo umuntu aboneka yari umu artiste bira contribute no mu bikorwa byiyo
yego
none kwashitse uturori no twamaso ni style
oya na amaso
kwa kubere like style
yego no twamaso
uganyirirwa ba style Irega bijya barori y'amaso umuntu arana yagura ntafa yaguze akagura no cyinicho nyere habagiye hamaditse mu tundi to.
Aya na y'amaso gusa se kunda kuyambara je amarora arandama.
Okay. So derrière ni waje ubona rero itandukaniye he na jeunesse perdue hatuma wovuga ngo vya nka vyakunda igikorwa natanze cha kabiri kije gisumbishone nabahaye bwa mbere.
Derrière ni waje. Nakubwiye aho ahantu twagiriye amelioration. Yo irimo ibintu vya action no kuvuga ntirambiranye nta biganiro vyinshi birimo kandi histoire imeze neza gose gusumba bana shaka je ne sais pas dego nawe nyina ryoshe ariko derrière ni waje yo ni nziza muri haba muri histoire haba mu urazi ko nabakinyidi ko nasanze bamaze kuvyinjiramo nyene baragize akamelioration
abakinyi babo muri BMC
abakinyi bakinye muri je ne sais pas
okay okay
muri gya yindi bashanda bakeje frema bakoze neza gusumba no bwa mbere
mbe mwa bajya bakinye uretse wewe waciye no kwishure kuvyiga harabandi bantu bavyiza
yo harimo mu mama yakinye ari mabukwe muri derrière ni waje nyene nawe yaraciye muri academy hariho nanita nawe nyene yaraciye muri academy harimo na Eliane nawe naraciye muri academy
asha
80% baraciye
yicaye yishure kabisa numa baba baraciye yo kabisa gukora ive filme kuno kwezi nubwo ho bimameza birukaza n'iyindi si gikorwa cyoroshe byananiye benshi hano nahandi buno buryo uri kurabukura cyemagaze cyane ku kintu kiri ku buryo kuko filme ni imwe mu bintu bitegwa bitwara uburyo bwinshi
gose
hambavu y'uburyo biranasaba n'umwitwaye ko kwandika ikintu cyitwa script ikintu cyoroshe zino nguvu uri kurazikura ninde yinyegeje nyuma ya bino bikogwa
diko ingufu zo kwandika ni je ubwanje
eh
ndabihu mwanya kuko ndabikunda mva na kazi nkuko murazinduka akagenda gukora mu biro kanaka kuvura abantu kwishure
uzinduka ufata gakaramu no papo
jeho ndanavyuka no mwijoro nka saa 10 ubwonko bukiri kugihe neza butararuha nkandika hama hageze saa 10 nkaja kuryama
bari tabye umuhamagaro
rega diko ntacoroshe nacoroshe biraruhisha kandi bikanakuruhisha nyene
aho ni ku ruhande rwa script
eh
niko navuga ati buno buryo
buryo
kubera zino nguvu ingufu tutabeshanye ufise nimwe bavuga ngo amanyama ngo ategwa ni
nagashamba
bivuze yuko bino bintu nari amafaranga nyene reka nabigushoboza buno buryo buri ko burava he ive
niko BMC rero irafite management
eh
arahari
wow
nabonye namushimire cyane no kuri Imana muhezagire ihezagire ni yakura imushoboze nibikurikira
kabisa ibandanye yugurura imijyango
imijyango
idudubize amariba y'imigisha yiwe arushirizo
eh hama rero nabandi bantu nyene bakunda ibikorwa byacu batugira impuhwe badutemo amahera
cyabaye yabasukemwe pe
bayazane kandi barayafise ndiko naga ndakubwire
amafaranga amafaranga ari
hari umuntu ndiko
namba habuze umutima wako yatanga
uko yatanga arako mantere nasomye igihe yari de ben aherukina umuntu yanditse muri commentaire ari kuri Facebook nkubu president ngo yobona ngo iyi population y'abantu baje muri iki giterama cha
Ben
ngo havavuka yuko ngo ubukene buhari frame
is excellence none yo buvuga gute hari n'abantu bari ko bari ama table y'imilyoni zibi
ibaze
eh
kandi mugaba muri rusange tuvuga Burundi burakenye inzara igira yica abantu
eh kareka danyere cyo bahera mwo ntabye mwohuriza ko kandi nyene koko namba umuntu akore igiteramo ugasanga amatabure yonyene 10 mvuze 10 amatabure 5 yonyene yishuye amadepasse umuntu yatego ico giteramo yose yatanze
eh
none uza gusigura kandi ugasanga ni babarundi bo nga
bacho
sigurira iki se ngo abarundi barake
ubukene buri ku muntu udiko
none nko nokuva we tabure imwe yonyene yari mu giteramo kwa The Ben yo gukorera season yose kuko abantu baba barisha amatabure ameze usanga tabure imwe nibi bije yayo iri mu miliyoni 20 ibintu biri ko bari ko baranywa amafaranga bayishuye ni nesha umuntu yakubita miliyoni 2 wane ho dukubita season iyo umuntu
no cha ni ugarana nka maro kwezi ntaso kandi ko ndandika mana ya
ukarokira tu mukinyi wa mbere azigukina
ndika eh sims
kandi aho bona bara yasutse je buya mpavasika na account bank yawe bank account kuko ni mikashi niyo kwiko ni mikashi bararonga kimiliyoni 20 ibikundi
oya
najako turaza gusigira numero yawe ya banki
tugurasiga nimero yanje ya telefone bazondondera
ya bazokurondera bivuganira of course kuko nankundiye ndaza kuyipininga nubwo twavuze uko hari abantu babagira neza batangiye kubona bino mikoko mvabwenge hari abantu bicaye badukurikirana ndaryoheguye numvise umuntu ambwira ngo ndi muri Australia nkundi ibikorwa byanyu ngo ndi USA mboneho no gutasha umuntu yitwa Nana Nadege all the way from USA umwe mu bantu yambwiye yuko anakunda ibikorwa byawe ahubwo izo ntasho ndanazishikana Nana aragutasha numufana wawe numuntu aba muri America
urompere meho yiyo ntasindamutse
so yego
etuza turigani
Nana ndagutaha ija huri hose wubawe ivete ngo unamuzaje wone umwe mu bantu mise nibuka za Canada dufise y'abantu ariko rero ntibiherere mu majambo ateri intege gusa bino bikogwa ntibatwumve nabi je sinigara nchora mu buzima oya
Baranzi
ariko mba numva ngo umuntu yosuka amafaranga mu bintu bikoga mvagwenge wana shaka nawe ari nka investisema harana yandi arindire nabazokura
yego
ntabwo mwo muhombera kuta muhombera uza ahantu biva nuko analiza ibikorwa muri ko murakora ni nguvu zifise n'impano mufise antu kabarabona ngo umukora abantu bashizemwe ama miliyoni atopfugusa ivete rero muri ko murabona nibaza yuko ari muri abo ubihakana agenda arabe jeunesse perdue arabe
derrière
niwal arabe n'indi giye kuza filme kabisobana yatangiye guca ibintu itarana nasohoka ko abantu bagiriwe mahigo yo kurabana gato yitwa
Ichiro
the series bagiye kudukubita episode after episode kabiri mundwi azobara amateka adasanzwe so abantu bitega iki kuri no muvi nshasho bgiye kuza
ikiro rero ukuntu yo imeze ntibazo kwitwaze ngo yabarambiye episode ni serie zaturabaha episode par episode ikindi cha kabiri urabadiko plus umuntu agira experience plus agira evolution nibaza ko udukosa mwa bage muratwandikira ni box koso nibaza ko Diko bakunze kumbwira ngo kubereke ama filme yawe abari mu gifaransa titse.
Nanje ako kantu nagenda akakubaze nti Imana ishimwe. Urabihinda sorovanga uri ko soko bisira byitikose uraduhindure kuko namenye nibaza ati none wanashaka na title ayobeye. Ari mu bwenge pe uko niko kuri. Mugabo nkaraba ati none kino kibuga dukorera ko komenga kwita ibintu mu gifaransa hariho umugwi w'abantu za kuburi kura komera. Gira ko ukishura nanje ndakakubajije n'abafana urumva ko bakakubajije kwereka ifilime zawe nyinshi ziri mu gifonofono
rega diko isuko ivuga ngo ndugukumira abantu umva ziri mu gifaransa titre ariko contain indani ni kirundi kandi rega population yo mu Burundi barize na majorite barize rega generation diko je ndiko ndara abantu batukurikirana ni entre 18 ushika mu 50 abo bose no kuri barize
Oya si bose. Ijo vuye ngo ni bose baze dukoresha ijambo ngo abenshi muri bo.
Abenshi muri
bo.
Barize.
Barize.
Je ndazi ko babitahura ariko gusa n'ukugira ngo duhagacira ikirundi totaluma.
Yeah.
Kandi
filme mukora nibaze ku kintu ca mbere mushize imbere ari umuco. Security.
Yego umuco w'ikirundi.
W'ikirundi w'igihugu.
Igihugu.
Umuco w'igihugu ikirundi na ururimi nago niko je kintu ca mbere kidetermina identite igihugu.
Igihugu.
Yeah.
Ariko rero ndiko umunsi twagombye gukora filme yo mu rundi rurimi. Naho ngira nti bazokanguke.
Ucumenga nayo muzo titirizo bari mu kirundi.
Oya.
Ishize ikinye mu gifaransa. Usanga rero tero ko byaba bimeze. Ucumenga nimba tari indi strategy yiwanyu zino filme nako murakina mu kirundi mwo zihigira n'utujambo tw'umutwe turi mu kirundi.
Ko mu kirundi.
Eh.
Twabikosoye urumva ko twaje tuzana ishirore.
Ishirore.
Mugabo. Bitege no ko BMC shora no gukora mu zindi peut-être mu cyongereza mu Faransa
na cyane cyane ko mwasoma mwarize
yego ifanye
kandi nibaza uko muri no mu bantu umuntu ari karavye muna project kuri international scene kuri scene international
rega
di kuvuga ati why not ejo Iveta to kinana na uyu mugabo wo muri Nigeria akaze nini van Vick
Uge kumagana uwo muri Ghana.
Ah no ego ego sorry. Uwo muri Ghana mugaba ibikorwa byo byadandajwe cyane muri Nigeria. Yaserukiye cyane muri Nigeria gusumba mu gihugu wabo.
None
ho Ghana sinzi kubizi n'umuziki n'abanyamuziki bo muri Ghana. Burya batoborera muri Nigeria.
Diko bage abantu barakundana. Africa dore wese irakundana cyane.
Wese sinzi ibyo muri mwe muri East Africa.
Urabona?
Muracapingana n'abanyarwanda.
N'abanyarwanda hariho Nigeria, Cameroon, Ghana.
Voilà, Ghana.
Now
kandi gahago nabonye kamera nk'akabiza ko nimba ari Guinée.
Guinée hariho n'indi Burkina Faso.
Ah Burkina Faso, très bien. Bari proche ça.
Bage abantu barakorana amakorabo.
Ya ya ya.
Cyane.
Bameze nk'abakorera hamwe kabisa.
Niko je ndipfuza. Ko hova umurundi natabaje uri sese.
Yeah.
Basi mu myaka ibiri imbere. Hakabaho umurundi cyangwa umurundi kazi. Akorana ko agira korabo no mu Nigeria.
Wow.
Muri film.
Oh.
Ijo kintu basi ukuntu
je ni urakigwaye uragifitiye inyota
mana n'ukuri kiza kihabe kinkihari numva nyene umenga
bizoba kandi habura gato uravye nka ba John Kay Revo bari ko bageze ko je mbona menga dodo nka none nka Van Vick je mbona cha collaboration yo mwi ega John Kay hakwa gusumbya hiti Van Vick none John Kay yagiye afata Australia afata Europe filme zo zinjira mu hegano muri USA umva kugaruka muri Nigeria na za Ghana akerekana CV yiwe umva bo kanguka cha
oya ahobwo urazi
bambe umva bo bona ko umuntu ari hasi hamwe batoko
ahubwo urazi urya mu type John Kate mufise nka nk'impano mufise nk'ikiraro
yeah
urya arashaka kudushikana handi hano twe tukiri hasi Ati muzogerageze no mucongereza cyangwa mu gifaransa
ahubwo nk'uwo muntu uraza akantu gaca kamujyohera cyane mukuye no gukorera ko gerageza muze murashira ko subtitles
guvyaravyo birafasha
birafasha kuko uzurayo no nko muri statistics uzosanga hari n'abandi bantu babaraba ugasanga umuntu wo muri Ghana nk'uwo bari mu rukundo na filme ya atumva ikirundi
namba
rimwe rero warukuye birashoboka
je Nigeria natangwe kuziraba ntaramenye gifaransa neza nukuvuga nk'ubu bavize nk'iminota 30 nkumva nk'ibintu by'iminota 2 gusa kandi nkumva nyene yanjyohe cyane
umve none simwe nakubwira buca filme yose yisigurira umuntu naho utumvise n'icyo bintu nakimwe ya je docteur uvuze cyo mutahura ibindi bintu byinshi so ive
wide
reka turindire icirore mugabe iyo titre na numvise ubaho mufise ama title mwiharaje sorry mwisangije icirore dadze ntuvunyemera kuvuga filme yose ariko hari iki mu kirori nja mbona umuntu menga ahagaza ahantu imbere y'uruyo runini
y'uruyo ariko ariraba
bamwe hanyuma akavuga ngo uno muntu ndiko ndabona niwe jewe nkaho yo kwitangira cyangwa aka proving avuga ngo cyo mbonye yo hariya nico bihuriye he na content tuzobona muri filme kirore nashije cyane ko ari urukurikirana ndikiye kuzaturaraba kabiri mu ndo
iko seri ikirore ni ndende gose sino nzi ahitangurira
ariko iherera naho bawe ntahutse
nahonze ibiri ndani navyo mu mwanya ni banga gusa mardi episode ya mbere izosohoka ndabinginze
kuwa kabiri episode ya mbere asohoka
kuwa kabiri windi utangu
wajuje kabisa ya
episode ya mbere izosohoka nukuri ndabatumire ntizobarambira ndabatumire kutoza kuyiraba iki tapeti muzoza muratahura icyo twashatse kuvuga ikirore icyaricyo ikirore si kuvuga ngo ni rujya ruyo nko kuri kurabivuga rujya ruyo uri kuragwira abamwe ubona image yawe ariko ushobora no kuba iyo image uri kurabona atari yo nyayo ahubwo sadepa na n'ubwoko bw'ikiyo uri kurirabamo ndiko biyo byose si bimwe ariko iyo ushyiraba mugasanga umutwe urapinze nukuri kose cyo gasanga nk'ubu
hari n'ikindi wiraho mwukwibona imbere n'inyuma
cyo gasanga wirabye ugasanga umenga uri mugufi cyangwa uri muremure
cyangwa kikakugira mwiza utari na mwiza
hari na mwiza Ishiro rero
mu cyanyu ni cyare. Kereka kikwereka uko uri nyene. Nikibesha.
Tege kera ni cyacu.
Eh.
Ash. Cyamba ni kera nyene.
Zigimwe cha des.
Ayo ngumuka bwashira kwira mu kirori.
Eh.
ugasanga nyine vraiment umusti cyakorekanye neza cyane no kwifoto hari gihe mpora mbona umenga ifoto yahindutse none ubunije imwe nkabona ba foto yejo ni nziza indi yaje ejo ni
abakobwa baragira na mazumu bashakaraba neza asha nagahe umukobwa rero
hari umuntu yambiye ngo kano gahera ka
eh
uce ngo hari gihe ndakabona ubundi gihe nakabona ngo bigenda gute ngo kugira ngo bakavaneho ngo bagahanagura
oya Abagaragure ku ifoto
cyane. Ngwe ngo ku ifoto cyane kuri video ngo filme zanjara abango hari gihe akabara ni gata kabona.
Eh.
Sinzi rero ngene
ba. Ariko mba mbona ari signe, yo ni signe de bonheur.
De bonheur.
Signe bifise n'indi bintu sigura na kandi umuntu abafise uko sanga ni n'imigisha. Umva se wogakurira ku ikikoba wirukanye umugisha wawe. Ah, so na ngayo nguko iciro ne baza kwa babyumvisemo ni kumunsi wa kabiri. Ah, izo bavuze zira sohoka kwa kabiri
no kwa gatatu.
Kwa gatatu. Episode ya mbere kwa kabiri irasohoka mugende mu birabe kuri BMC. Ubije bikorwa bimeze mugiye kuzamura nabona nkuko yaje twapininze ibikorwa byiwe kuri Fresh mu mushigikire muri benshi ibikorwa mvagwe ngo bibandanye kugera kure filme igire kure. Nacere cyane uko Yvette buryo muri kumara bibona nyene aba yaje yiteguye atagusubira inyuma. Ive sinze kufise ikintu usigira aba bantu bawe benshi cyane ubona baba bagukurikiye hanyuma turaza gusubira kuwa kabiri kuri YouTube channel yanyu turabo ubuge ibikorwa bihagaze
ikintu no saba abakunzi badukurikirana kubatarakora sabone bagende bayikore ama bagire na mapartage general ngo hewe cyane mbonye hari ibihugu bishika kuri kanze bimaze kunkurikirana
wow
ego babandanye babidufi
dera guhaye icizere ko byose bishoboka reka rero abi wanyu bimuhira abo bo babeshiremo ingufu gusomba nabandi beshi gusomba nabanyamahanga
abarundi baduza gatege bariko baramanuka percentage ndiko ndabibona
eh
mugabo baduza gatege
yeah
umve ngene ko turababo kandi niteka ku Burundi
yeah niteka ku gihugu of course
kuko nasanze diko ibi bihugu byacu sinze ko tubitahura kumwe usa aba gitera tubona muri filme zacu nibo baho presente igihugu kuko nko muri mu Bufaransa akabona aba gitera bo muri filme cyangwa mu muziki bo mu Burundi aravuga ati ah kumbe Burundi abantu le population zo mu Burundi nibajya dufate nka kujya usanga nka mu muziki dukunza kubona nane nka mu muziki ibintu bya zuru uribuka muziki ngo wa zuru ibintu
ikizuru ibyo byabasauza
Eh.
Eh.
Kera jana nzi ko kigya gihugu kibama abantu bavyibushe gusa.
Eh.
Kora abakobwa baho ni beza vraiment.
Haje abazuru ni beza kwe.
Jana abakunzi bafite baravyibushe bafite abiguru binini.
Bitaye.
Hari umuntu rero yaza kuraba iyo ndirimbo atari ko arumviriza amajambo iyo ndirimbo ariko yirabira abanye abakobwa.
Ah. Kandi gusa mugani wa yagenda namenye yuko nabahe nawe muri Afrika.
Eh, nawe muri Afrika.
Kandi n'izo no barukuye muziki ikizuru carahafashe gatuma Afrika ifigere ari no bitar bya nimbazuru na tani iyo ndirimbo yese soka eh ibyaragize challenge ikomeye cyane amwe n'abazungu baza kuraba ari ha utavuga amapiano ubujye ubu yahakubise yirukana n'amazungu n'abazungu muri Afrika
isire
y'amapiano cyo bazaro nk'igihugu ivamwo
yego urumva
kiguma iro
president iteka ku Burundi dufa
eh America yo ibyo bivuze yo byumva kare burya USA kintu cambere chatumye tangira gutinya kisi yose irayimenye ni cyo kintu cyitwa kiritire kiritire American no muziki
Na film.
Ya wanu hatsitaye. Utumutsitara ku gisirikare. Kare. America. Utsitaye kuri movie kuri Hollywood. Ugatsi ukavuga ngo bihere n'umuziki. Kare.
Nega na Hollywood n'uko.
Utumuteri kambi ya gisirikare.
Ya gisirikare.
Eh.
Eh ibi bintu rero biko presenta igihugu. Ishusho y'igihugu ni iyihe?
Eh
mu makungu.
Wow.
Eh.
Wakoze cyane kuza tugushimire tukwifurize n'umugisha. Tuze dusubira tarikira cyane.
Murakoze
cyane nanjye ndabashimiye. Wow. Tubashimire namwe bakunze ba Fresh TV ibyumviro byanyu turacabikeneye. Turabakunda cyane. Ciao ciao.
This is Fresh TV. We shine to progress.